siku nyingine ya furaha. I'm so happy, happy, happy. Happy, happy, happy. Mwaka mwingine nimevuka. I'm so happy, happy, happy.
Adolfo te va chila muina,
ma wana za mote
na pasi.